Sanibonani igama lami nguNkule wangubane ngaphansi kwenkosi uDube ngina 29. Sijabulile kakhulu ngomhla ngobuvisual obenziwe isilo. Kusigqugquzelile thina njengezintombi esezikhulile nezintombi ezincane ukuthi iqhubeke ziphathe kahle. Noma singaphathanga kahle ukuthi abanye bethu abahambanga. Kodwa sijabulile ukuthi umhlanga kulonyaka ubile khona. Lokho kusinikeze umfutho ukuthi siqhubeke siphathe kahle sibe nethemba lokuthi nangonyaka ozayo uyoba khona. Umhlanga lo kade ukhona kakhulu ukuthi sine siyabaphathi sigqugquzeke kakhulu ingane ezincane because bese novalo ukuthi ngoba kune corona ingane ezincane zizogive up bayingayanga emhlangeni. Kodwa thina into eyenza ukuthi siqhubeke siyiphathe sisibone siyaqhubeka nokuyiphatha ukuze zona ezisakhule zifike eminyakeni yethu. Siyabonga kakhulu nogogo bethu ukuthi noma kune corona bebenza wona ama social distance afunekalayo kodwa beqhubeka behlola izintombi. Siyabonga kakhulu.